kwenzeka ukuba isilwanyana sokuqala basibambileyo ibe yimpofu enkulu. Ingonyama yachuluma nca kakhulu. Ndiza kuqhubeka ndizingela yatsho. Hamba uyokubiza abantwana bam bazokuthatha le nyama bagoduke nayo. Kulungile, watsho udyakalashe omncinane kwakhona. Kodwa wathi nje ukuba ihambe ingonyama wahamba wayokubiza abakhe abantwana endaweni yabantwana bakangonyama. Ingonyama icinga ukuba ndisisidenge, wahleka udyakalashe omncinci. Kutheni kufuneka ndondle abantwana bakhe logama abam besifa indlala? Masive ke bakuza kwenzeka ntoni na. Ingonyama zange iphinde ibambe simbi isilwanyana. Emva kweyure ezimbalwa yafika ekhayeni layo idiniwe kwaye ilambile. Iphi inyama? Yabuza kwimazi yengonyama. Ikhotha imbambo zayo. Eyiphi inyama? Yaphendula imazi yengonyama ngelipholileyo. Ingonyama yavutha ngumsindo. Khange udyakalashe omncinane abaxelela abantwana ukuba mabalande inyama. Yarharhama yatsho. Hayi, yatsho imazi yengonyama. Uyabona nje nawe ukuba khange atsho kuba naku sisalambile. Sizawuphekeni apho ke abantwana bam nebali lam. Siza kuligqibezela ngomso va? Okay, ntwana bam.